Kune vaya vaya vakapikira ndakasina chikonzero neni zvangu kuramba vanoreiko kutsaga yangu chekuti chakuwei. Thank you.